jechoota addunyaa kanarra waan lolaarra namoonni kanarra dhageessisaa namni albertiyaam addunyaa kanarra walitti bu'anii shabbi jiraachuu hin mala. Garuu waan inni lola uume akka Ameerikaa jiyoogiraafii Thank you.